Yes, yes, bakunzi ba Dieudonne ndi muraho murakomeye nizera ko meze neza muri hose mwiriwe canke mwaramutse bivanye na muherereye. Yes, my name is Franik. Turi kumwe ngahanya n'abasanzwe bikora ibikorwa vyabo vya misi yose nkuko bisanzwe mu kiganiro cacu ubuzima bwanje. Mbega uno musi kumaze tuganire mu biki. Ndibaza mwamaze kubona umuntu turi kumwe kwa tuganire ibige bitandukanye mbega akazi kiwe gatanguye ryari byagenze gutubwira ngo yumve yuko agomba gutanguza kano kazi. Ndakura mu kici.
Nanje ndabara mu kici.
Meze neza.
Ego turashima imana
kumazina bakwita gute
kumazina nitwa Bigirimana Patrick
Bigirimana Patrick uvuka he
jemvuka mu ntara ya Cibitoki
eh umenye Cibitoki burya
ego nkaba nahisemo kwiyungunga yanyene mu buzima bwa misi yose ngaha mu gisagara cha Bujumbura aha kujya matafari ni muri quartier Gihosha turi mu Gihosha
wahisemo kwiyungunganya muri ubu buryo watanguye kano kazi ryari watanguye uno mwuga ryari byakugendekeye gutugira ngo mvuge utangura uno mwuga
hama kugira ntangura aka kazi
akandi ubandanye ukora nta nakimwe
ni kuvuga yuko ibi nabitanguye muri 2013 igihe isoko nkuru ya Bujumbura yari imaze gusha kuko ariho nari nsanzwe nkorera nari nsanzwe nkorera mu isoko nkuru ya Bujumbura isoko imaze gusha ndaraba ubuzima ukuntu bwogenda mbona wapi campitamo kwiga umwuga umwuga narawize ikintu cy'amezi nk'atandatu mu mezi atandatu aho nariko ndawigira ndashobora gusohoka mu bandi no musi rero nahisemo kwiyungunganya mu by'iwanje ndiko ndagerageza gukora rero iby'iwanje uno musi kandi aho bigeze ndabona yuko bishobora kundihira inzu bikantungira umuryango kuko je ndafise umudamu umugore n'abana yego
ubu imyaka 10 iraheze isoko ya Bujumbura ihiye imyaka 10 iraheze kuya yahiye muri 2013 mu 2013 ni bihe bigoye wasanzwe ukora iki mu isoko kugira ngo wumve ucuvuga ati ebana karaba
mbone kuvuga yuko mu isoko je nari nsanzwe ndandaza ibintu bya boutique ndanguza nari nsanzwe ndanguza ibintu by'amabombo amasabuni no mu boss nakorera nyene mbo mu boss wanje isoko imaze gusha ubuzima bwacu buba nabi kuko ibintu byose byarahiye kweri nta na kimwe twashoboye gukurokora mbona urumva ubuzima bumaze kugenda ukundi yahisemo kujabuka igihugu aja gukorera muri Zambia nanje rero maze kubona atakundi byogenda iby'ubuzima naraba ikintu nokora gishobora kuzontunga mu buzima camitamo kuyiga umwuga kuko nabona yuko muri nyagihe sindi ku ishuri kandi nabona ko nta kindi noshobora muri ico gihe kuko sinari gushobora kuduga ruguru ngo nze kurima
basore biragoye ugaraga suye ruguru ni ngora
camitamo kwiyungunganya rero ndavuga ati uko biri kose ntegeza kwiga umwuga ca ndawiga uno musi urabona yuko nshobora gukanika isandari neza abantu bambara tugahiganwa nabamwe bitu no munsi ngo naba masaye yego
ubwo mbere abantu bari bumvira ati hariho ubuzi umuntu adashobora gukora kugira iki mbega bo warace ku ntebe y'ishure byagenze gute duhere kwanze ku buzima bw'inyoma byagenze gute bijye ni ku ishure
mbo ku ishure je narashoboye kwiga kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatandatu w'amashuri mato mato yego geze mu mwaka wa gatandatu ndakora konkuru ariko ubwo nakora konkuru birananira kweri kuko bafatira ku manota menshi muri nyagihe mbo hari muri 2008-2009 ni kuvuga yuko 2008-2009 aho nari mu mwaka wa gatandatu nananigwa kenshi mbuze nk'inota rimwe cyangwa amanota abiri
aduye kangahe mu gatandatu
gatatu kwe aho sako gatatu naburi nota rimwe nkabura amanota abiri basi ndarambona ati ibintu kweri n'ubwanwa ndi umuntu w'umugabo mu mwaka wa gatandatu nigana n'abana ati wapi niho nagira uko rero nca ndonka akazi mu gisagara cha Bujumbura maze gushika mu Bujumbura nta kibera ubusa ndashima imana kuko narabaye ndabaye Bujumbura kweri ntari kubayo yego
ugishika i Bujumbura umuntu wese twese twaje tumanuka tuve ruguru hari nabandi benshi tugishika ubujumbura birakugora kwiadapta gutangura ubuzima gutangura kumenyera ubwa buzima bugoye kupambana wonye n'ubwawe nta muvyo buri kure buri kuraririra ugishika ubujumbura shiki kwanza mu buzima bumeze gute
mbone kuvuga ko je nkishikira ubujumbura ni naryo rya mbere nari nke hahonyora nururukiye ahantu bita mu ruvumera mwese murahabona kwijya soko yo mu ruvumera icyo gihe naragize ibyago cyane kuko nari mfise aga telefone nyene gatonya umubosi yaza kumpa kazi nta nuwo nari nzi twategerezwa gukomunikana ku telefone nari mfise nimero gusa icyo gihe rero tukiri ruguru kuko tuba dufise ibitutu byinshi batubwira yuko ushitse ubujumbura gasamarira netaje baba bagufyese icyo gihe rero narashitse aga telefone karanzimana kamaze kuzimana kunzimana nururukiye mu ruvumera kubera ntari ndahazi imodoka ya cintwara nsubiye kubaza umushoferi n'umukombayeri bacambarira ngo aho ndi ngo bahita ngo kuri Gardinoro
aho rero bakafashe bisi kujana kuri Gardinoro
eka iyo nyene yankuye ruguru hari ha abantu yategerezwa kudeporeza kuri Gardinoro baduga za Kayanza ngozi ariko rero je kumva Gardinoro nahumva nk'umugani naramanda humva ati Gardinoro ariko ni nkuko wombarira ko hari muri America kuri je nahumva nka America maze gushika rero nzi ngo nje mu ruvumera nkaza numva ngo ndi kuri Gardinoro ahamarira kweri yaci yatangira gukoro ataha baranyuruje rero bya bindi bama bambarira no kuri birashitse ariko rero sinzi ukuntu nagize imana ndakakije aga telefone karaka kamaze kwaka nara telefone oya nta niyo nari nazanye sinzi ukuntu umuhungu w'umujama yaca telefone arambajije mbajije mukomba m yakomye ndura ati aho bagutwaye ni kure canumva tahandariwe kweri sinzi nyene ukuntu nabajije umushoferi kubera nari sanzwe wenda muzi acambwira ati humura turasubira mu ruvumera aho nyene wa bosa aje kuntora nawe yari yahageze kera mu ruvumera abarahashitse wewe arampamagara ndamwitaba hakumwitaba rero ngo namuvugishe ntangura kurira kuko nabona nyene natakaye atahundi buhiga nangiye kurira arambaza ati nibiki ati burya je natakaye yondi ntahonzi ati baza umushoferi yakuzanye umpe tuvugane candamuha ako ga telefone baca baravugana n'umubosa carambwiye ati muzane mu ruvumera umugarukane tunsanga mpagaza aha kwa ka gasitasiyo asha twarasubiye kweri duca dusanga wa mubosi ni hari uwo munsi naragiriye mu kamodoka keza ntari bwagiremo kitwa TI gafisi ingoma imeze neza kweri ndavuga ataha rero ndi buraya ego arantwara arangeza hagati muri centre ville turinjira indane mu isoko asha ndaharaba nyene ndavuga ati aha niho bita muri centre ville numva nyene ndaryohewe ndibuka icyo gihe bakishika barambariye nko masasa ati tuje gufungura burya nashitse no muri restaurant ndabyibuka muri viraho bita kukatsi ndabura nibyo nkomanda sanga ni komandi bya bijumbo byacu bya rugo nagize isoni zo gukomanda
umuceri inyama
kandi nibyo nari nsanzwe menyereye njye ariko narashitse
ubugari ni inyama burya nibyo ariko nibyo
mukibitoki nibyo tujya turababo
ubugari ni inyama
narashitse mbona uwo turi kumwe n'umunyamwara kumanza ibijumbu naye ndavuga ati hakweri reka nanje ngi binyene naho byananiye ariko niryo rya mbere narishoboye kujya mu restaurant ndiko ndanwa n'agafanta navuga ati uko biri kose aha haratandukanye yego
nk'umuntu wese bavuye ruguru rero abayumva ko hari ubundi buzima hari urundi rugendo agiye gutangura wowe intumbero yawe yari igihe yo ngaha mu gisagara cya Bujumbura mbega icyo gihe warufite
mbone kuvuga yuko icyo gihe nari mu myaka kuko je nari natanguye amashuri inyuma y'ugwimo y'intambara natanguye amashuri nkuze nari nko mu myaka nka 18 gucyo niho nari mu iyo myaka ni kuvuga ko maze kuzino nshika indoto nari mfise za mbere zari zo kuza nkagura amabati nkabona ko nubatse inzu nziza I campus nyene y'umusore eh nkabona ko nubatse akazu keza kameze neza muri quartier mbayemo nshitse nyene narakoze nubwo nashitse nkorera udufaranga duke ntoshobora no kuvuga twari duteye isoni
oya kishugiye muri 2008-2009 nubwo yari kuba 200 yaramata
yari meshi cyane byari 2020 nyene reka shake ndabyerure
urumva nenda ya
ariko rero 2020 harimo ipataro nziza nka zitatu
nziza ariko
nziza zari nka zitatu kuko ico gihe umupira w'2000 muri shati y'2003 yari shati nziza cyane
kandi urumva mu gihe usanzwe ukora n'ahantu ushobora kuronka basi n'igindi gyumbi ku ruhande
yego umubosi nakoreye yari umwana mwiza cyane kuko je yampitije mu depo y'ibintu bivari miliyoni nka 200 aranyemerera neza yuko ndanguza ico ndanguza 50,000 ndengeje ko na 2 canke 3 ari gwanje muri ico gihurumba naciye mvuga ati uyu kweri niwe muntu mbona nkoreye neza ikindi kintu canezeye niko yabaye mu boss wa mbere nkorera uko nataha mvuye mu isoko twacana mu kabare yari mu boss kweri w'umuzungu niwe wa mbere yatangiye kunjana kuri hotel Crebe Dirac ndahabona kubwo mu boss arambara ati komanda icyo ushaka wewe ndaza kukuriye
kere warirekuye re wakomyanze
rero cyane mantangiye ko umunyamuji ama kandi kantu kagarutse hariho nyene ukiva ruguru buburya hariho na stile ubutera
eh ari stile z'abantu barubirima
nyene birimane umwana wa mbere mu cibitoki wambaye neza wabambaye agatisi kameze neza karato nyene ka kabuka re nizo zari zigezweho ariko rero nashitse buje mu ranca sanga ahubwo bimwe nambara n'ivyo batamo kaguhindura style okay none umunsi kweri narinze ngorora gapatara ndabegwa
kandi abanyacu bitoki bari
Ndaje ntabujinga ivyo byo biratse
yes inyuma y'isoko yaho ihiriye umuntu yagize urugendo ruberure hari ibintu byinshi uba waraciyemwo bigiye bitandukanye akazi warakize intambamye wahuye nazo re muri kano kazi nizi uko akazi kose kagira intambamye
mu bisanzwe aka kazi naragahuriyemo n'intambamye no vuga ko atari nke ica mbere nkibyiga navyigiye ku muntu umuntu aranyigisha ariko sinashobora kuronka materiyeri uko ndabisha ndabyipfuza ego ne kuvuga yuko umwe yanyigishije niyo namutuma materiyeri izo yizaniye we sizo yashora kunzanira jewe yacanzanira ibindi byimereye kubuntu
atari dori
ego ariko ndashima ko nagerageza nyene kumwegera nk'incabwenge agerageza muri bimwe bike bibi yanzanira nkamusororeramwo kumbure bikunda zongeze hamakora bya bintu bimeze neza Ego yaragerageje rero naho byangoye urabona hadukoresha utuntu dutandukanye hatugira utwuma dutandukanye kuko akantu kose karafise icyo kamara nk'akarorero urabye nk'isandari ni isandari nziza cyane igisirimo kugira nshobore gutobora iyi ntoboro biransaba akuma kandi akakuma karazimbye Ego kugira ndakaronke rero jewe kava muri Kenya urumva ko byari ibintu bigoye cyane byansaba konca kuri babandi bajya nabo bakwigishije ntashobora kukaguha araka kwima kuko ikintu abafise gituma ibyiwiwe n'ibyiwayo bitandukana ni za sprint aza gutera kuri cha kirato we ukazibura naho za gukora ikintu gisa n'iki wiwe umva ko kiza kuba gifise icyo kibura iyo yose navuga yuko mu byambere y'intambamye byagiye birabamwo yego
mu rugendo rarubandanije uno munsi nabone ukora amasandara yitandukanye ndetse warashimye mu bwoko bwiyiza wana nk'isandara ngereje kwirabona ko ari sandari nziza iyi nya niwe rero uyikora kuva kuri zero gushika imere nk'uko ubonye
sandari ni jewe ndayikora kuva mu makamba ndagura ingozi nkayikata oya hari izo dukoresha amapine abana nk'ubu akarorero nk'iki ni kirenge cy'umuntu tugenda dufise amaguru atandukanye nk'iyo urabona ni karanteye iyi nayo ni karanti ni kuvuga yuko rero iyo turiko turakora ndafata cha gipimo nkapima kuguru k'umuntu nkapima kuguru k'umuntu ahamaze gupima kuguru k'umuntu aha ni kuvuga yuko mpimye nk'ukuryo kugira ngire kubafu ndubika ahangira ko
kandi habo ngufata ngo ufata iyindi yo mu bundi ugakora iyi
oya nkoresha caka indi nyene ikindi mbe ndacubuye ikinacho ndaza kucubika ahanza ko bankoze amaguru abiri hariye maze gukora uku nca nkata niyo yiyita pubona ngaha hama nkacangira ikindi gipima kinyene kiza kumpa iyi mezire yo hejuru ha utuntu twose ugerageza kutubika nk'umukecuru
Ubiza kubuzi aho akaziko kamwe kamwe gaherere.
Kamwe kamwe kose aho kabagaherereye kugira hatagira ikintu na kimwe kigusoba.
Nomore
rekose. Umva dushatugerageza gukora kamwe kamwe.
Bana bakiriya koma goma ba
baratsa baratsa nkubona gakomanda urabona yuko asiza gakomande.
Angahanya aje gukoresha iyindi kamera.
Yego, nkahaje gukoresha iyi modeli.
Ni yino ndayikora yose kunye.
Yikoze mu nyuzi izizi birato nyene bashonesha ibirato. Ha rero turadziba tukazijisha yego. Amaze kuzura abana kiva mu kirato kimeze neza. Ucukata rero twagarutse kuri cha kindi twari turiko ucukata zikamba maze gukata nyene uraraba ati kuri ya nimero mezire ni yinda kataha hacava mu kirato ciza cyane
umukora ibirato kandi byiza cyane nibaza yuko abantu basanze baba mu karere muri no mushura kuza mukabashorera abantu bataha muri no mu mirango mu gasenyi mu carama kumatafari siyo kumatafari na dugani ya matafari nzuzo kubashora bafite birato vyiza hano onya kandi nibaza yuko biya biramba
yego birakomeye cyane usibye yuko dukoresha ubwoko bubiri hariho kwire hakabaho na simiri kwire
ikomeye muri kwire na simiri kwire
ihe kwire ni ikomeye nkubo nka karorero uru nurushato yini kwire turiko turakoresha iyi ni kuvuga yuko umuntu wese azoza kugura iyi sandari naho no muha garanti nta kibazo nshobora kugira yego ari kuguze simiri kwirurumba ni muri bwa buryo bwo kuvuga ati abato nabakuru abifise nabatifise bose bambare kandi umutunzi ni yambara n'umukene akambara bose baze kubona ko bambaye ikintu kimwe yego
umuntu wese arakora akazi cyangwa umwuga wiwe abafise ahashaka gushika wewe ni vision yawe ni yihe ihangiro ryawe ni iriho uvuga ati jewe nkeneye gushika hanyu nkuko ubwa mbere wavuye ruguru ushika muri vision uvuga ati jewe nkeneye anje kubaka ishatu nziza
mbo nk'icyimbere rero je mvise hakuru mu bisanzwe ibyo ndiko ndakora ubu no vuga ko ari ibintu byibanze bidafashe ubundi jewe ndifuza kugira uruganda runini rufise amamashini akwiye materiyeri zose zikwiye kugira ngo ashobore gukora isandari ikorewe mu Burundi ihiganwa n'izindi mpuzamakungu nanje nkashobora kuja hariya abaja mu mahayanishwa muri paredezare nkaja hariya muri mizeviva nanje ntwaye ikintu ngiye guhiganwa no mu Kenya abatanzania n'abamasayi nanje aho niho nipfuza niko urugero nipfuza urabona ko ndiko ndiyungunganya bisanzwe nkorera mu kantu kimbaho ariko maze kuronka uburyo nyamashira hamwe dufata mu mugongo tugashobora kwiyungunganya turashobora kugira inzu yagutse tugakora ibintu bimeze neza si bigusa ubu dukora amasandari kubera ari yabaye ariko turashoboye gukora bukare turashoboye gukora godasi turashoboye gukora n'izindi sandari z'amakataloge nyene zizimbye
nunga murakora bukare buryo
yego
ufite ngahe bukare umaze gukora
oya nkubu ngaha kubera urabona ukuntu hameze sishobora kuhakorera bukare kuko ntaho no zitereka sishobora kuhakorera godasi ntaho no zishira hameze neza bisaba yuko mba mfise ikibanza kimeze neza ahantu ntegereza kubitereka kuko aha naho no yikora umuntu akaza ngaha ku matafari akabona kikirato cyakorewe ngaha ntaza gutinya kuguha ibihumbi bitanu igodasi ariko maze kuronka ahantu ukorera ikibanza ciyaguye urafise n'uburyo bwo kuza gupanga ikindi kibanza cyo kudandaza muri vire ugashiramo nawe aho ushobora kugurisha igodasi ibihumbi jana mirongo umunani ijana na mirongo itanu gucyo
hari gihe umuntu aba ari karakora kazi mugabo atari byo yarashaka cyangwa atari umuhamagaro atari yo mpano yiyo bega bino bikora nk'umuga baba nk'akazi nk'umuhamagaro wawe nk'ibintu umva ko kumba gutungira umujyango cyangwa hari ibindi uvuga ati amagenzo nk'amafaranga cyangwa genda mu bindi
mbo aka kazi rero genda gakora kinyamwuga akanamaze kukagira basi ubuzima bwanje ni kintu kindimwo ni ibintu nkunda kubujyo niyo nice yice nkajyama nshobora gusanga narose imodeli nshasha yo gukora kandi bukiye mu gitondo nkaza nkayikata nkayitegura nkabona kari kirato kimeze neza
eh hari gihe buruta nk'ikintu
eh muri make rero buje namaze kubigira ubuzima ubuzima bwanje ngerageje kuraba ndabona yuko imbere ari heza mu gihe noronka bamfata mu mugongo nkiyungunga ya nkaronka ibikoresho bikwiye yego
tuganira umwanya munini nyakumbure ariko nibaza ko ari ubutumwa ushobora gusigira ntako badukurikirana muno mwanya umuntu yumva yuko hari akazi adashobora gukora avuga ati je hari ibintu je ntuja ko jewe ni keke nishobora kumuhanurira se tu abajene ugwaruka muri rusange
mbo cyane cyane nk'ugwaruka guno munsi n'abantu bashaka kujya batarushe bagashaka gukora ibintu bibazanira amafaranga atarinze kuruha muri ico gihe rero mu bajene ni hahantu cusanga uja mu bintu bitandukanye ugasanga uja kwiba utagiye kwiba ugasanga ni babandi usanga bakubita makaca aho mwibarabara ariko nkabona ukangurira ugaruka nka jewe nuko bokunda umwuga buryo umwuga ni kintu ca mbere no vuga cagaciro kuko ntikibora nta bintu bya hatari wowe upfa kwishiramo gusuka gikunda umaze kugikunda ntishobora kubura ibikubeshaho muri ico gihe rero abajene ico nobakangurira na je burya sishaka gukora je nyene kuko no musi nimbe ndiko ndakora ubu ejo ndashobora kuba ntahari bisaba yuko nanje hari mwabo bashobora kuza bakanyegera tukumvikana nanje nkabashiramo bimwe bindimwo kugira nabo ejo bazo babihereza abandi uyu mwuga ntuzuherere ngaha yego
reka ndagushimire cyane ku munyo washobora duhereza kumbe twaganire byinshi nibaza ko ari benshi bashobora gufashwa
yego nanje ndabashimiye cyane tuyaza ibintu byiza yego
yego reka ndabashimire namwe igihe wafashe umunyo wawe ukurikirana cyo igendo cyacu cyose nibaza ko ari byinshi bashobora gufasha kumbe muri uno mwanya twashobora ko turayaga n'umuntu yihangiye umurimo avuga ati jewe ibintu ngomba kubikora kinyamwuga reka ndabashimire cyane wewe wahisemo kuraba ikintu igendo cyacu kuva ku ntango gushika ku iherezo ndakwibutsa rero kandi tugira subscribe like na share kugira n'abandi bantu bakomeze kubona ibiganiro bigiye bitandukanye kandi byigisha murakoze